Moni, iyi ndiganema ya shinai komanso yomaliza mugulula maganema amene akhalakuunikira zankhani ya zachuma chimene dziko la Malawi linga mapeze ngati litamagwiritsa bwino ntchito zinthu zachilengedwe. Kanemayu anapangidwa kuchokera kukafukufuku amene dziko la Malawi linachita pofuna kuona mgwirizano wapakati pa umphawi umene ungadze ngati gwero la kusagwiritsa bwino ntchito zinthu zachilengedwe. Kafukufukuyu anapangidwa ndi cholinga cholimbikitsa gawo limene zinthu zachilengedwe limatenga pochepetsa umphawi, poonetsetsa kuti anthu akupeza chakudya chokwanira, pokweza chuma cha dziko lino, kuonetsa kuti dziko la Malawi lithe kukwaniritsa mfundo zake zachitukuko zimene linapanga, komanso lithe kukwaniritsa mfundo zachitukuko zomwe bungwe loona mgwirizano wa mayiko a dziko lapansi linakhazikitsa. Kafukufukuyu anachitika kweni kweni kuti apereke umboni wa phindu ndi chuma chimene chingapezeke kudzera mkagwiritsidwe ntchito kabwino ka zinthu zachilengedwe, komanso kuunikira za chuma chimene chingaonongeke ngati sitigwiritsa bwino ntchito zinthu zachilengedwe kuno ku Malawi. Pali zigawo zinayi za zinthu zachilengedwe zimene kafukufukuyu amayang'ana, ndipo zinthuzi ndi nkhalango, usodzi, nthaka komanso nyama za kutchire. Muganemayi tiunikirana za nyama za kutchire, makamaka mmene nkhani ya nyama za kutchirezi imakhudzanirana ndi kukopa alendo ochoka m'malo ndi m'mayiko ena kuzaona nyamazi. Ntchito ya zokopa alendo kuno ku Malawi kwambiri imadalira zinthu zachilengedwe. Zokopa alendo ndi limodzi mwa magawo amene amabweretsa ndalama za mayiko ena kuno kwathu. Kafukufuku amene abungwe loona za ntchito za maulendo ndi zokopa alendo pa dziko lapansi amene anapangidwa mchaka cha 2009 akuti mchaka cha 2001 ntchito zokopa alendo zinabweretsa ndalama zokwana 1.8% ya gawo la chuma cha dziko lino. Pofika mchaka cha 2006 gawo la chuma chimene chinabwera kuchokera ku ntchito za zokopa alendo linakwera kufika pa 5.8%. Monga mmene tinamvera mmakanema woyamba atatu aja, zinthu zachilengedwezi zili ngati mpamba umene dziko lathu la Malawi lili nawo. Ndipo ngati Malawi tigwiritsa bwino ntchito zinthu zachilengedwezi, dziko lathu litha kutukuka kwambiri. Kuno ku Malawi tili ndi malo akuluakulu osungira kwanyama anyika, Kasungu, Lengwe, Liwonde komanso Lake Malawi. Palinso malo ena amene anayikidwa mwapadera kosungira kunyama, ndipo awa ndi Majete, Mwavi, Vwaza ndi Nkhotakota. Kupatula apa palinso malo ena kumichiru ndi kulirongwe kumene kumapezeka nyama za kutchire. Kuno kwathu zomera zachilengedwe zambiri ndi udzu komanso mitengo yotalikirana wina apa wina apo. Malo mosungira nyama za kutchire muli magulu a nyama za kutchire okwana 10 ndi mphambu zitatu. Pa magulu a nyama za kutchire zimenezi, mbalame ndi gulu la nyama zimene zili zochuluka kuposa nyama zina. Ngakhale mbalame zili zochuluka chonchi, izozi zili pa chiopsezo kwambiri kuposa magulu ena a nyama. Dziko la Malawi lili ndi mitundu ya nyama zokwanira 1029. Ndipo mmitundu mmenemu muli achule, mbalame, komanso nyama zomwe matupi ake amakhala ndi mamba ndipo zimayikira mazira. Nyamazi ndi monga ngona, abuluzi, njoka ndi akamba. 1.7% ya nyama zimenezi chiwerengero chake ndi chochuluka, pamene 2.4% ya nyamazi chiwerengero chake ndi chochepa, moti nyamazi zili pa chiopsezo chachikulu choti zitha kutha. Kufunika kwa zinthu zachilengedwe makamaka nyama za kutchirezi zili nazo sikumalabadilidwa kwambiri, ndipo gawo limene zinthuzi zimabweretsa ku chuma cha boma sizimalembedwa mabuku a boma. Malo a zachilengedwe ndi ofunika kwambiri chifukwa amaonetsetsa kuti dziko lizikhala ndi nthaka yokhazikika komanso madzi oyera ndi abwino opezeka nthawi zonse. Malo osungira kunyama zachilengedwe ama sungira nyama komanso zomera zimene ziri zofunika kuti zimakongoletsa malo zimalimbikitsa chikhalidwe komanso maphunziro kumalo kosungira konyama kumakhala ngati kunkhokwe kosungira mpweya wabwino omwe zomera zimafuna mpweya umenewu ndiofunika makamaka makono pamene dziko lapansi likukhala ndi nkhawa pakusintha kwa nyengo Nyama za chilengedwe ndizo zikunkira nkirabe patsogolo pobweretsa chuma chochokera ku maiko ena tikatengera pankhani ya za chuma ndizo okopale ndo choncho pali mgwirizano wachionekere pazakufunikira kwa nyama za chilengedwe ndi nkhani zokopale ndo ochokera kunja komanso mdziko momuno Pa dziko lapansi, ntchito zokopa alendo zikukhala chinthu chofunika ndipo ndi chida chimene chikupangitsa kuti maiko ambiri atukuke kudzera ku ndalama zimene alendo amagwiritsa ntchito kumalo ogona kuthandiza kuti anthu azipeza ntchito komanso ndalama zomwe alendowa amagulira zinthu zimene amafuna. Dziko la Malawi lapanga ndondomeko zapadera zotukulira ntchito zokopa alendo kuti zikhale imodzi mwanjira imene ingathandizire kukweza chuma cha dziko lathu. Bomali likupanga chonchi pozindikira kuti ntchito zokopa alendo zitha kupangitsa kuti chuma cha dziko lino chikwere kwambiri. Chifukwa china chimene boma la Malawi likulimbikitsira ntchito ya zokopa alendo ndi kutengera kuti malonda a fodya amene akhala kwa nthawi yayitali ngati chida chobweretsa chuma kuno kwathu ku Malawi akulowa pansi chifukwa choti anthu ambiri am'maiko amene amagula fodya wathu ayamba kuzindikira mavuto a zaumoyo amene amabwera chifukwa chosuta fodya pa ndondomeko imene boma la Malawi linapanga likufuna kuti posachedwa apa Malawi akhale limodzi mwa maiko omwe alendo akunja komanso amomuno adziwa konda pankhani ya zokopa alendo muno mu Africa. Ndi chifukwa cha ndondomeko imene boma lakhazikitsayi imene yapangitsa kuti anthu komanso kampani zakunja zibwere mwanko koma mdziko muno ndi kuyamba kugwira ntchito zokopa alendo. Imodzi mwa makampani amene akugwira ntchito zokopa alendozi ndi tongole Wilderness Lodge imene inapatsidwa chilolezo chomanga ndi kuyendetsa malo okopera alendo ku nkhalango ya nkhotakota. Kampani yayika chuma chambiri kuti ikhale ndi malo ooneka kumaso kwa anthu. Ndipo pang'ono ndi pang'ono malowa akukopa alendo akunja komanso ku Malawi konkuno. Malo atongole omwe ali mbali mwa mtsinje wa Buwa akudziwika ndi zinthu zambiri ndipo chimodzi mwa zinthu zimene zikutchukitsa malowa ndi nsomba ya mpatsa imene imakhala mnyanja ya Malawi koma imasambira kupita ku ntunda kwa mtsinje wa Buwa kukaswa. Eni yake malowa alowetsa chuma chambiri mu malowa ndi cholinga choti chilengedwe chisungike ndipo alendo obwera ku malowa akwanitse kuona nyama ndi zomera zimene zili kudera kuno. Enanso amene ali pakalikiliki kupititsa patsogolo nkhani zokopa alendo ndi a kampani ya African Parks and Wildlife komanso a Robin Pop Safaris amene anapatsidwa chipaso chogwirira ntchitoyi kumalo osungira nyama amajete. Makampaniwa akuti boma likuyesetsa kupititsa patsogolo nkhani yokopa alendo makamaka pogwira ntchito ndi kampani zomwese za boma.
If we can protect and sustain what we do have here.
Tikateteza komanso kusamalira za chilengedwe zimene tinazo kuno kwathu ku Malawi. Ntchito ya zokopa alendo ikhala imodzi mwa zinthu zimene zingabweretse chuma chambiri mdziko muno. Dziko la Malawi lili ndi kuthekera kwakuti ntchito zokopa alendo zikhoza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino.
Kupha nyama za chilengedwe mozembera boma ndi chinthu chimodzi chimene chikupereka chiopsezo pa zachiwerengero za nyama za kutchire. Anthu amapha nyamazi ndi cholinga choti adye ngati ndiwo komanso kuti agulitse kwa anthu amene amapanga geni ya nyama. Mzaka zapitazi chiwerengero cha njofu, njati, mvuu, agwape ndi nyama zina zinachepa kwambiri malo osungira mu nyamazi chifukwa cha ntchitidwe okupha nyamazi mozembera boma. Ntchitidwewu wakhudza nkhani yokopa alendo. Kumajete kunali njovu zokwana 350 mchaka cha 1969 koma pofika mchaka cha 1992 nyama zonse zinali zitatha ndikuphedwa au nduna ona zama losungira kunyama ndizachilengedwe akupanga ndondomeko yobwezeletsa nyamazi pamodzi ndizomera au ndunawa analowa mungwirizano ndi kampani zomwe sizaboma kuti ziziendetsa malo a majete chiyambire ni mgwirizanowu nyama zoposa 2900 zabwezeletsedwa ku majete pano kumalowa kuli njovu zokwana 217
we would want to make sure that whatever resource development has been done here is
tikufuna kuonesa kuti chitukuo china chichonse chomwe chikuchitika pano yokhazika ndichopitirira ndi ndichikhulupiriro kuti ntsogolomo anthu azazindikira kuti kumajete anthu anayika gawo lobwezeletsa ndi kusamalira nyama zakutchire zachilengedwe ndi za Malawi ife tikungoyang'anira malo ano.
I think at the stage where we are in Malawi today, we are getting that recognition.
Ndikuganiza kuti pamene dziko la Malawi lafika lero, tayenera kulandira nsaulemu, chifukwa boma la Malawi laika chidwi pa nkhani ya nyama zakutchire, zimene zapangitsa kuti chiwerengero cha nyamazi zichuluke. Ndipo anthu akuona kusintha kumeneko. Dziko lathu lisanduka limodzi mwa mayiko amene alendo amadzacheza. Komanso ntchito za malonda zikuera chifukwa cha kuthekera komwe dziko la Malawi lili nako poteteza zachilengedwe. Zinthu zomwe zikuchitika kunkhotakota komwe kuli malo awiri okopa alendo komwe kuli malo abuwa ndi tongole mukhoza kuona kuti boma likutenga pombali poika chuma chake monga kukoza misewu ndi kuteteza malowa ndi cholinga choti malowa akhale apamwamba. Tisamangonena kuti dziko la Malawi ndi labwino. Tikuyenera kutenga pombali pa ntchito zokopa alendo. Ndi cholinga choti alendo akafika mdziko muno azikhala kukhutira ndi ntchito zathu.
Mchaka cha 1992 kumalo osungira nyama anyika kunali mphoyo zokwana 1203 komanso agwape okwana 2184. Koma chifukwa cha kupha nyama mozembera boma, chiwerengerochi chinachepa kufika pa 523 kuchokera pa 1203, komanso kufika pa 658 kuchokera pa 2184. Motsatira malangizo amene kafukufuku owunika zachuma chimene chingapezeke kudzera mukugwirisa bwino ntchito zinthu zachilengedwe ananena. A department yoona zamalo osungira kunyama ndi zachilengedwe akugwira ntchito ndi anthu poteteza zachilengedwe. Malo anyika ndi wokongola kwambiri ndipo ali ndi nsipu wobiriwira komanso mitengo apa ndi apo. Malowa ali ndi nyama zambiri. Anthu amene amakhala pafupi ndi nyika amapindula ndi malowa pogwira ntchito limodzi ndi anthu amene amalembedwa ntchito ndi boma kuyang'anira malowa kuti anthu asaphe nyama mozembera boma. Anthuwa amaloledwa kutola bowa, udzu komanso uchi.
Everywhere we have protected areas.
Dera lilonse lozungulira malo athotetezedwa tikumagwira ntchito ndi anthu okhala ndiralo poonetsetsa kuti akutenga mbali posamalira nkhalango ndi nyama zakutchire. Mwenera kudziwa kuti tisanawapatse mphamvu anthuwa tinkawamanga akalowa nkhalango kudula ndi kupha nyama zakutchire. Ndiye boma linasintha ena mwa malamulowa ndi kuwapatsa mphamvu anthuwa posamalira nkhalango ndi nyama zakutchire. Popeza ngakhale kulipiritsa kunalipo koma panalibe kusintha kwina kuli konse. Tidakhala pansi ndi kusintha mfundo zina komanso kuwazindikiritsa kuti boma limateteza nyama ndi cholinga choti ziwapindulire anthu omwewo.
Chiopsezo chachikulu pa nyama zimene zimasungidwa m'malo osungira nyamawa ndi kupha nyamazi mozembera boma. Mchitidwewu umachepetsa chiwerengero cha nyama ndipo sizimaoneka m'malo amene zimakhalawa. Zikatere chiwerengero cha anthu amene amabwera kudzaona nyama chimachepa popeza anthuwa amabwera kudzaona nyama. Palo ambiri osungira kunyama zakutchire ndiwosatukuka kwambiri makamaka kumbali yoonetsetsa kuti malowa sakuwonongeka komanso kuti alendo athe kuona nyama mosavuta. malowa alibe misewu yofikika chaka chonse alibe malogo na alendo komanso mautenga ote alendo azita kudziwa kuti malowa alipo a department yona za malowa akumanga nyumba za anthu ogwira ntchito misewu komanso kuika mipope ya madzi ndicho linga chokopa alendo komanso kulimbikitsa anthu ogwira ntchito malowa. Zaonekeratu poera kuti dziko la Malawi likutaya juma chifuwa cha kusagwiritsa bwino ntchito zinthu za chilengedwe. Nkhani zimene taona ndi kumva kuchokera ku majete ndi kunyika ndi umboni kuti nkhani yosamalira ndi kuteteza zinthu za chilengedwe ndi yathu tonse a Malawi. Mtundu wa Malawi ukuyenera kuphunzitsidwe kufunika kwa kugwiritsa ntchito za chilengedwe moyenera. Tikaika mojuma kuonetsetsa kuti anthu adziwa ubwinowu, tidzaona kuti phindu lake ndilochuluka kusiyana ndi chuma chimene timataya kudzera mukuonongedwa kwa zachilengedwe. Iyitu inali kanema yomaliza mumakanema anayi amene anakonzedwa ndi cholinga chowunikira phindu lomwe dziko la Malawi lingapeze ngati litamagwiritsa bwino ntchito zinthu zachilengedwe. Timaunikirana pa usodzi, nkhalango, nthaka ndi nyama za kutchire. Umboni ulipo kuti zinthu zachilengedwezi zimathandiza chuma cha dziko lino ngakhale palibe zikalata zimene zimapanga kalembera wa zimenezi. Zachilengedwe ndi mpamba wathu, tikadzigwiritsa bwino ntchito zachilengedwe zidzatithandiza.